Makunyiwe mata, Makunyiwe, 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 Makunyiwe mata, Makunyiwe,
early in the mornings of dawn, my first duty is to mobilize, prepare for the strike. Should I strike first or should I let them? Either way, I'm going down, man, down, shots fired from every direction. The crowd is panicking now, the sound is so loud, I fear for my fellow sisters. They'll wear me out emotionally, I sacrifice my time, I'm about to be the new King Louis. But still I sing, Kulunyaka Sibuwe Bizani Fire Brigade. Lalela khumi chibongo mfundo swere mgodo tasha sengicabanga ukaqhwasha halala ngase ngithatha inhlamvu mfana kamhlambu siphepha ngesinyembezi angisalweli mina sengilwela izingane zami ngalokho ngikhuluma ngabashana bami lento ngiyenzela bani uma ngidayiswa abazali bami aninayo imali kodwa nifuna ngihlale endlini ngibuke umzabalazo ngamafastela ngilalela izindaba kumabonakude ekubeni into yenzeka eduze hhayi lento yinsakavukela umchelo wesidwaba inyuvesi zilethela wona lo mshophi abanye balele bavuswa izinhlamvu abangazi noma zisho kephi isiphetho kuzoba isiqalo hulumeni ngithize isicelo somfundi uvalo linyuka ngoqhoqhoqho inhliziyo yami ihamba nge-wheelchair yazi kubuhlungu kanjani ukuthi ngithi ngigijima umuntu awe ngaphambi kwami bani mina anginamandla okumsiza kuyaphoqa ukuthi ngimshiye phansi nayo uyazi ukuthi indoda ayikhali kule yikhathi ngiswele isikhali sokuzivikela. Kanti kuyoze kube nini silala sivuka siyosithatha sibamba sekunyaka nonyaka senza into eyodwa nalo lishona ilanga Felix uvalile sengivuke ngagomela ukuthi namhla ngizolala ngingadlile empeleni ngiyabacabangela abangabhalanga abanye bayasigxeka bathi siyizinhlanya labo yilaba esibashiye belele labo yilaba abande ngomlomo njengembenge kubazali bami ngithi ayidle izishiyele umabonakude usengivezile ukuthi ngiyihluboni kapende phela mina ngiyinsika yesizwe angeke ngiyeke izithembiso ezathengiswa kuphelelwe uma singayeka manje kungabhadalela konke sesikwele kumaphoyisa sicela ushwele kanti unembeza waphile laphi ngithi ayidle izishiyele.
Unganyiwe matsalani.